This week on Revelations.
Because Radio Farm so professor for chief memo. Fidisi asori. Yenu anu muslimi fwa no man tiase ba ho be senyama be nyama be. Ba meni chief ya chief mem tenase e wo sebe ne dem. Ono akati mi plain said ya make anu. Emma sebe sebe. En de ya ye ye mpa bo bia ye bobo boye. Unim se ni deputy wi. Omo san do bi. Essa baby by nipa no so wi to de no we an assistant no makomako be 3 kra no mu wi na che say nnam say wa accept prophecy no na sabi ye bo ho mpa ye ne anamo bi etutu ye ntino sabi papa nda so tiase but the nei obi tinche ba bi timka so osu be passion come say chief me be wi ba so wa ngu o na munim de ye ye ntia wa ngu
na mo pese wo ye prophet of doom ka bo ni na bi
o chire me ade a ɛda na koma so ntia ɔpɛsɛ nyame ma ne mfie kakra mfa nka ne mfie ho a mintimi nka ne nipa mu ha a yɛdi ho nkɔmmɔ ɛne mpae ba me ne mi intercessors yɛyɛ ma papa ne bɛsi nnei a papa nda so te ase nti sɛ onyankopɔn tie ɔhene zika mpae bɔ ɛma ne tena ase a chief mem di nti na onyame ntimi ntie ɔno so mpae bɔ ma ne ntena ase